ikaze mu gihe cy'impembero.
Bakunzi twamo dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impembero, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 13 cyose, no kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 58. Matayo igice cya 13 umurongo wa mbere gushika kuwa 58, ico gice gisa 58 gusa. Muheza gigwe n'iki gisomwa kandi mpemu yera abayagire mu ijambo ry'Imana. Gice cya 13 kuva ku murongo wa mbere, umutwe w'amajambo handitswe ngo umugani w'umubivyi. Kuri uwo munsi Yesu asohoka ava mu nzu yicara ku nkombe y'ikiyaga. Ishengero ryinshi rikoranira kuri we bimutera gutambukira mu bwato yicaramo. Ishengero ryose rihagarara imusozi. Ababwira byinshi mu migani, aravuga ati umubivyi yasohoye imbuto akibiba, zimwe zigwa iruhande y'inzira, inyoni ziraza zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi, zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho, izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma, izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazinyoha, izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke, zimwe ijana, izindi 60, izindi 30, bityo bityo. Uri n'amatwi yumve. Umutwe w'amajambo inyandura uko itera Yesu kwigishiza mu migani. Ku murongo wa 10 abigishwa baramwegera baramubaza ati mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni giki? Niki? Arabishati ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufise azohabwa bikamucagatira, ariko udafise azokwakwa n'icyo arasanzwe afise. Igituma mbabwirira mu migani ni uko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva batumva badatahura. Kandi ibyo wavugishwa n'Imana Yesaya yavuze bibashitseko ngo kumva muzokumva ariko ntimuzoruha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoruha muvyihweze. Kuko umutima w'ubwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihuru gutwi, amaso yabo akayahumiriza, ngo ntibarabisha amaso, ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire mbakize. Ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagorotsi benshi bahahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibavyumva. Umurongo wa 18 umutwe w'amajambo Yesu asobanura umugani w'umubivyi. Nuko mweho nimutahure umugani w'umubivyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, wa mubaraza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe. Uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo ry'Imana agaca aryakirana umunezero. Ariko ntagira imizi muri we, ahagarara umwanya muto iyo yadutswe ko n'amarushwa bo n'akadenderezo azira iryo jambo bicaye mu tsitaza. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akabikirumbirana. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura. Uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira ijana, uwundi 60, uwundi 30, bityo bityo. Umurongo wa 24 umutwe w'amajambo uravuga ngo urwamfu mu buro. Abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye haza umwansi wiwe abiba urwamfu mu buro hagati arigira. Uburo hariko akantu gasobanura hepfo mu Kigiriki yanzwe ingano. Umurongo wa 26 bumaze gusesa no kuyangika urwamfu ruca ruraboneka. Abashumba banyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none urwamfu rwavuye hehe? Nawe ati n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Babashumba baramubaza bati none uragomba ko tugenda kurutororokanya. atoyaye kuko kumbure mukurandura urwamfu mworandurana n'uburo mureke bikurane byombi gushitsa mwigenye maze mugiye cigenya nzobwira abagenyi nti nimubanze mutororokanye urwamfu mu ruhambire mikama mu ruturire ari kuburo mubwimburire mu kigega canje umurongo wa 31 umutwe w'amajambo bavuga ngo umugani wa kabuto kasi mwapi n'umwambiro abacirundi mugani atubwami bwo mw'ijuru busa na kabuto kasi mwapi umuntu yabiriye akagatera mu ndimiro yiwe kandi ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose ariko iyo gakuze kaba kanini kakaruta ibirimwa byose kakabigiti maze inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yacu abacirundi mugani atubwami bwo mw'ijuru busa n'umwambiro umugore yabiriye akavanga n'ingero zitatu zifu gushitsa ahiri bututumbire yose ivyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu migani ntacu yababwiye atabaciriye umugani cyo chatumye ivyo umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo nzoteranura kanwa kanje ce imigani nzovuga ivyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi umurongo wa 36 umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu asobanura umugani w'ugwamfu maze asezera ishengero yinjira mu nzu abigishwa biwe baza kuri we bati dusobanure umugani w'urwamfu bwo mu ndimiro narabisha ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu indimiro n'isi imbuto nziza ni bo bana b'ubwami ugwamfu ni abana ba wa mubi umwansi yarubivye niwe mugwanize niwe wa murwanize igenya ni umuhero w'isi abagenyi n'abamarayika nkuko urwamfu rutorokanwa rugaturirwa mu muriro niko bizoba ku muhero w'isi umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe n'abazotorokanya ibitsitaza byose n'abakozi bizira babikure mu bwami bwiwe bazobaterera mu itanwe ry'umuriro niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo buna bagorotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwase uri n'ugutwi uri n'amatwi niyumve murongo wa 44 izahabu ni maragarita umutwe w'amajambo uvuga ngo izahabu ni maragarita ubwami bwo mw'ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mu itongo umuntu yazubutse ko arazihisha aragenda umunezero umutera gushora ivyo afise vyose agura iryo tongo kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'umudandaza arondera imaragarita nziza abonye maragarita imwe y'igiciro kinini aragenda ashora ivyo afise byose arayigura umurongo wa 47 ubutwa amajambo uvuga ngo urusenga kandi ubwami bwo mw'ijuru busa n'urusenga runiniye rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose rwuzuye barukwegera imusozi baricara barobanurira nziza mu gisangaza mbi barazita uko niko bizoba ku muhero w'isi abamarayika bazoza barobanura babi mu bagororotse babaterere mu itanwe ry'umuriro niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo mbega ibyo murabitahuye byose baramwisha bati egome narababwira ati nico gituma umunyabwenge w'ibyanditswe wese amaze guhinduka umwigishwa wivye ubwami bwo mw'ijuru asa na nyene urugo asokora mu vya tunze ibintu bisha n'ivya kera umurongo wa 53 gushika ku 58 tuzaduhejeje umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu anebagugwa nabo mu ntara y'iwabo Yesu amaze guca iyo migani avayo aja mu ntara y'iwabo yigishiza mu isinagogi yabo bituma batangara batuma ubwenge n'ivyo bitangaza mbeguyo yabikuye hehe mbega si wa mwana w'umubaji nyina ntiyitwa Mariya kandi abavukana nawe si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda bashikiwe ntibari iwacu bose none ivyo byose yabikuye hehe ivyo birabatsitaza Yesu arabwiye ati umuntu avugishwa n'Imana ntaburi cubahiro atari mu ntara iwabo no mu nzu iwabo kandi nta bitangaza byinshi yahakoreye kugukutizera kwabo. Imana idufashe kandi Imana ishimigwe ijambo ryayo. Hari byinshi nasomye mugabo ijambo ngomba kugutekera niri mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami. Wewe wifuza gutahura, usabe mwemu agushoze gutahura amabanga y'ubwami bwo mw'ijuru, umenye ingene uhagarara, ntube wa muntu aryoherwa ijambo ry'Imana amageragezwa yaza ugatangira kuvuga ngo Imana iri hehe, Imana yampevye, bigenze gute? Oyaye, ushikame, Imana iguhezagire wame imbuto nyinshi, kandi wiyubare ingene ubayeho, kandi ugire ukwizera guhindura ibintu nk'aka kabuto ka sinapi. Bibiliya itubwira ngo kandi nta bitangaza byinshi yakoreye yahakoreye kugukutizera kwabo. Ntutangare ko abantu batakira, n'igihe cya Yesu iwabo baramukengere, ikimenyero ikibano kirakengereza. Rero si ngomba kuba muri abo, kuko wahawe kumenya amabanga y'ubwami. Wakire, wizere ibitangaza bikoreke mu bugingo bwawe. Urakoze kudutega yombi, urakoze gufata uyu mwanya wo kumviriza ijambo no kurisangiza abandi no gusenga no kuryiga ko, kuko uwiga ijambo akamwigishwa w'iby'ubwami ngo amera nk'umutunzi asigara atora ikintu mu butunzi bwiwe. Imana iguhindura umutunzi mu by'imwemu mbere no mu bifatika. Uragahezagirwa n'umwami wawe, uragahezagirwa na nyeniri ijambo umukiza wawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.